Guys, I don't mean to say it. Mara. Nyazi benyo patalela into so isebenzisile. So guys, no call it disabled now. Ipheke ukuthi ngiyabonani. So kumele ngiyipatale to hang ngoba okay, bazi ukuthi ngikhonile le. Okay, athi indle yami le ngibalekile ngisemzini yabantu because I'm a most wanted egolodwini. Guys, it's hard ukubhatalela into soyisebenzisile. It's hard wema noma ukubhatalela into soyidlile. So nami I'm running for my life. I just wanna save my livelihood. Nje ngikolota ku my friend guys iduvet. Iduvet yakhona seyi light black. Ibane reasonable. So I can't. Guys, this is hard. Okay, singakhulumi ke nge-MTN engikoleta 250. Ngizoba nokufaka i-airtime yabo. Hex ninini ngifaka i-airtime ye-R10, ngifuna ukufona u-serious. Airtime yayidla yonke imali. Airtime nina MTN anisadlaliswa na. Anisadlaliswa. Anizazi nezinto ezi-serious. Like that one was a serious matter. Kodwa nix. MTN is took my man. Why mara basinika le ikoloto eh? Guys, it's hard. Ngizoma ngisendela message ukuthi bazongisikhodwa what. I'm not care. Ah. Indlela abasincenga ngayo uma bafuna ukuthi thina sithathe ikoloto zabo. I find indlela abalanda imali ngayo. Guys, sengibhalene room yami for sale. I can't. Hey, this ikoloto is hard for me. Ayibo. Hey Nina, ngisize. Ngiyazi ukuthi ngimuhle. And then benginuka kamnandi mara benginuka kamnandi ngesikoloto. Uma umsindo mayibaza ngezi ukuthi ngapha. Benginuka ngamnandi ngesikoloto olala wangu. Ngimuhle nje. Aba masko se Avon wesikoloto. Avon mimi ngikoloto angazi bo 2000. I'm a rotten mess mara. I'll try to fix myself in it. Mara namkezi bengifuna ukuba happiness. Hayi bebe kahle. Hayi bongibile happiness. Inkinga ke manje mase imali ngikhokha. Ayibo, hayibo. Kanti ngicela. Ngicela manje umuntu eAvon, ningambonisa ukuthi ngihlala apho ngiyangicela tu. Hey, angicashi. Makunokho umuntu, yimi lo yasengicashile. Hey. Yo, guys, irhafu lempilo. Life is hard. Let's time advance, Avon Skoloto, my friend Skoloto, namabhodi. Angazi ukuthi ke amabhodi ngwenzani. I don't know. Kodwa nje isikoloto izi, I don't know. Guys, stay away from isikoloto. I know uzoba muhle ngesikoloto and what. Stay away from me, ikoloto engenza kwethu. Kumanje, I can't even make myself a videography because isikoloto. Mara mina I'm gonna be strong anyway. Kusana yung aba muhle mina. Aba muhle. Guys, you... Yena marwethu wa mnandi. Mara ke, life kahle. Life kahle ngisti. Isikoloto kahle. Usizo isikoloto.